Hapa sisi tuko mgomo. Reject finance bill. That is the song of the day. Hapa tuko katika county assembly buildings, Mombasa County. Vijana Mombasa County wanasema reject finance bill.
Yes.